Izithunywa Zohlanga. Iliso elibona konke likujongile, likugacele ulahle impahla lizogeta umsebenzi mkhulu. Uqulunqwe inkqubo yezizwe entsha, i-Illuminati seyisibheke ngasentla, neyakwindawo seyabekwa kusisidunzela sokusetyenziswa kugityingiswe ngenjongo yokuphungula inani lezizwe ngamashumi amathandathu wepesenteji. Usakhwaqo njalo banyubeleza thwa kuzo zonke izihlalo zempatho yomhlaba ngemigudu yokuphatha ngegqudu. Iinkqubo zokutya, iinkqubo zenkolo, iinkqubo zemali neenkqubo zemfundo. Nakwezi zobugcisa kusetyenziswa sazwayo bhedeshe usathane, kukhohliswa inginginya ityhefu seyiginya ngomboniso bhanyabhanya othengisa ubuwenyu nobundlobongela wobundlongondlongo. Ngokwenjenjalo kutyhefwa ingqondo yolutsha bagwetywa bebatsha eculture
nasemtanzane.
Isibhamu sidlala abantwana, izifo zitya konke ngubhubhane, imeko wezishiya abaninzi bephambana. Hey, masiphaphame sinqande sikhulule ingqondo zehlumelo kwelitshe kulo mgibe wedemokrasi yenguvula. Sibhuqe sibhuce sigxishe onke amalungelo, masibuyisele ezandleni zethu amasimi okutya namadlelo emfuyo, imfundo isekhaya, inkolo ekaqamata, makatolika ningabheka wahele. Iliso elibona konke likujongile. Amen. Iliso elibona konke likujongile. Xhafa tsotsi, iliso elibona konke likujongile. Slice tsotsi, iliso elibona konke likujongile.
Izehlo kweli gada azinjengoba sizibona, iliso lenyama asilolodwa elokujonga ubunyani. Matrix silizwe lemilingo, siphantsi kolawulo loomatshini beentsimbi abanesakhono sokucinga, akukho sifihlakalo. Ilungelo lobuntu elimpilo yakuqala libhangile ziikhamera ne-social media, sithi ziintlebo sizigweba sizigwenga, ikhompyutha likheswa lenkumbulo kula maxesha, kumfaneka imbono kuphangalala umqondo, kanti zibhedlela kuvavanywa amayeza ukupholisa amanxeba kodwa dodobalisa umzimba. Zizifo nezitofu iprofiti kuqoqosho lweindastri yamachiza, incwadi sazisi kuphanda intshukumo, intetho nezenzo, injongo kukucupha oonongcuba baziingcinga zokuyuka lonobuca wokonyulwa kweencukuthu zizifunxa kwizifunxa. Ubunjwa umbuso ngqonyela wehlabathi, isathelayithi sithatha imifanekiso, umazamo yokucwenga iminxebi yashitilelwa ngamaqumrhu okuntlola kumajelo emihlelo. Oheimla, iVatikani, ooppenheimer noRockefeller, izwe itshitawuri sisanuse ukredo, izirhubuluzi ezibunyokarha banikazi bebhanka yemboleko yezibonelo bakwiphulo lokugqayisela bezihlupheza ngezikhali, olu ludlame lwabangathi kubahlali, sikwintolongo engenantsimbi nathindala, sisimbulo mhlaba iphawa ikwizandla zabaneplata. Yiyo loo nto ndifinda ukukhalipha kwicypha Kenta, Jiza, Chimamanda neBeehive, Shaba, Nyanakantu, Sizzla noJika, ibhazi ezinzima ngulo myalezo xa ndidiliva, ndiphuthuka intsila nyuka amaqhina kufuphi nenciba. Impatho yomkhosi watshova iagenda, iinkokheli ezikleva ezirhwaphiliza amathenda, intlalo enankqubela ntlawulo ngunxilo ngoDisemba. Ezo zizwe zimanyeneyo zizigqeba zoncivo ezingenavelwano ntliziyo, zisililo senzilo. Ubiliso likwioli negolide ingeniso, igoli nesaso.
Iliso elibona konke likujongile. Amen. Iliso elibona konke likujongile. Xhafa tsotsi, iliso elibona konke likujongile. Slice tsotsi, iliso elibona konke likujongile.